Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunja lobazo baphulaphuleke lapha ke siphethe umbake lo mba siwuphethe ngumbake wesikhulu pha seqela ke lamazulu pha umlomzana ke usandele zungu apho ke athi makavela phendule ke kwimeko ke ethe yabeke inkqenkqeza ezindabeni into yemidfield yakhe pha uMaduna apho kuthiwa kumfana omdala ke ekusingathi boxes nezawo zonyathela pha enatshora napha kuqela ke le Kaizer Chiefs baphulaphula kodwa ke nathi ke sawuke siyilandelele kakuhle ke le meko kaMaduna okudala siyibona into yokubana ke ikhonto eshukumayo phakathi kwakhe neqela ke le Kaizer Chiefs. Uthi ke lo mfoka sandile zonke isikhulu samaZulu uthi ke yena akazusithetha ke indaba angazaziyo into ayazi into yokubana ke umfana lo kaMaduna ke kusene contract pha neqela lamaZulu futhi contract yakhe umfana omdala iphelelwa pha ngoJune kunyako zayo ngo-2024. Uthi ke futhi ke lo mfana basamthatha njengeplayer ke yamaZulu futhi ke bengamaZulu bayamthanda kakhulu umfana kodwa wazibalula ke izinto ezithande ke ungabikhonhle ezithande ke ukuhambela bucala ke nentethe yakhe ngoba ke lo mfana kuzothi ka ngoku kuthebeka ka-train pha namaZulu akakabikho phansi kwesandla somqeqeshi omsha pha waMaZulu umfana omdala bathi ke basafuna uqondo ukubana ngaba into nina kodwa kuthe akazungena ke banzi okanye ke acacise isizathu sento ukubana ke abe lo mfana kaMaduna ungaphandle kutimu yamaZulu abe lo mfana kaMaduna sothi ka ngoku akaka train ke namaZulu uthi akazukwazi ke ukuyikhupha lo nto emoyeni okanye isizathu ke esenza ukubana kuMaduna beke aka train namaZulu sothi ka ngoku uthe into ke azoyivalela ngaphakathi kuye yedwa ke ba professors esizathu pha umlomzana usandile kodwa ke okubalulekile into yokubana ke le nkwenkwanyana kwamaduna umfana omdala ke usamele ukutreyina pha namaZulu emva kokubana ke unendaba ezithi umfana omdala naye ufana ke nabanye abadlali ufuna ulishiya pha iqela lamaZulu ufuna naye ke usolwa ngongathi ke uzawubheka pha kwelasenaturen umfana omdala kodwa ke ezo ndaba zikabekwa ngokusesikweni ke isengamahlebezi baphulaphula nathi ke sizawuzama ukuphakama ngezinyawo sike siyilandelele kule meko sizame ukuyikhange into yokubana ke ingaba nayithini naye into ke kamaduna neqela ke lekha Kaizer Chiefs njengoba sitsho ke usandile zunge sitsho sithi ke basamthatha njengeplayer yamaZulu uthi ke kwawucaca pha emveni ke koJune pha ngo-2024 kulapho kumfana omdala ke azocaca nokubana uyalishiya na iqela lamaZulu kanye ke uzawuqhubeleka phinda sayine uthi kodwa ke yena umlomzana usandile zunge wakhona ke ubuqhakaqhaka phakathi kwamfana kaMaduna namaZulu kodwa ke akafuni kungena kwezo zinto uzothi ka ngokunani ke ningaka ningene nitsho nina ke into yokubana nivanjane ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.